Take you home with me. Whoa, 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 whoa. take you home with me.